Ndakunda cyane nanje hajya sinzi cyumva ndakunda cyane mbwira nawe ngende uvyumva niyo mpamvu basibagwa aribo basibanje kandi Yesu rwanje mparire n'ibyaha byanje uzoza tamapu garoke nk'igisuma abakumenye nabo baguruke nk'inuma no bangowe cyane hamwe woza hono ntware ntihatare na busare iyo ntegwa nawe umutima rwanje ntigubasha kukuvanga abapimye ndabonye ingene bibahanga uru rwanje nkomeye n'igihe nagwaye uru rwanje nungutse n'igihe nakwamye bawe bamenyera kuvyo bamye urankunda cane cane kandi niko wamye
dawe
bamenyera kuvyo bamye
urankunda cane cane kandi niko wamye teganye nenye ninge nunkunda naco nokora ngo naguhema mu mutima bigatema numva maze bikanyibutsa gusenga ico nokora ngo naguhema inguvu ngo nakuvange erega niwe wambambiwe erega niwe wambambiwe
Joro numutaga ntana gato nturuhuka Gisabisho chanje mu gatondo iyo mvyuka Bwira ukwira ahabandi bafira Bwira uhira nongere kukwizera Bumbu mpuma maso simbone bimwe bimpenda Gufuri ku munwa simvuge bimwe udakunda Nisondeshe ku bwawe ni nashaka ndonda Utsimye fyahuje n'ahandi shaka kugenda
Let me say Listen Where can I go from my spirit If I rise up to the heaven And lead me by your way I'm yours, you are mine We say, I'm yours, you are mine Mega nyene nyene ngenu ngunda Nacho nokora ngo naguhema Mumutima bigatema numva Maze bikanyibutsa gusenga Icho nokora ngo naguhema Inguvu ngo nakuvange Erega niwe wambambiwe Erega niwe wambambiwe
Wewe Yesu siniteze kukuvako Na hibi hevzio hinduka Team at this house Ogopa swag Jesus